Say, what they are too abiding as we are share umesia on some so and him say, and many we are pre-tertiary education bill 2019 Susiana, a da and Rashabedrum, na air home, na air betrain say, and Rashabedra from Bajia to Amana Embrano, or much a chef on when in your home, a bind any free.
Concerned Teachers Union, Sir and Kabomu Ekwe, Jom Trenio, was Santimantemani, or Peter Boating. Na Wakasa didn't send me at Tuja, Sir Abino, any Asweya, a share, and Womessian Samso, and Rebia, what day Akoto, and Rashibeja Fier, Sam Rashibeja for Ensure. Now 1 year and 2 money Maya, and Rano, 1 Shasenka will be here free. What Chema was you watching a union in Yina, name Wachacha for and Kabomu Kwahuduan Yina. Ya, Ghana National Association of Teachers, NAT, National Association of Graduate Teachers, NAGRAT, Coalition of Concerned Teachers Ghana, CCTGH, and Teachers and Educational Workers Union, TEWU. One mu nyina na aka bo mu se, wode ensem yi e tudwa. Wose emra no, emwa enwomasua, entim panimfo nhwe na wontwam. Wose se wono mu gimra ituma ebema enwomasua kofom papa e wo manim enu nti ne hia se, woyi firi ho. Enu so nti na akyerekyere fo nka bo mu kuo ni nyina, ede wano akoben kromu a wo ka se, ebe yankamra hyebedwafo samra no, ma wonye entum. Ensem we nyina wode tudwa, ebra wo friends emtrofo. Enshiye mungu kumase.
Ni edi kankwa ni epeseye kama. Wiasi nina ati asiese. Yako ya chile chile fuoku unu. Yentany biya. Ode adisempa. Beba abebuwa ngume sunya. Eni adisunya. Ewa gana hasi. Ni eto sumi inu. Sabayin bewe so obe chiche. Ngume sunya hon chiche. Ene mrani nina afri. Nkrain. Achiche mama biya kudru. Asuyeye biya. Wa district region aswa. Yeni hon haukura yejitum. Esanse. Every 1995 ube nina ano. Yana bena tu sana mona ababedu sabri namum mpanyfo da wanka sa ti hua be yuwa ibone e sha ase ne yana mpanyfo ya nanso yetena se hwehwe se de bill no munsem sitie no nema bi dadi pefe me yehuni se se anhwe ne ya bill ne nya be yemra pe ebe ma ade kire ene ade sua e won kwara pom ho no akyerekyefo ye ho aka adwam akoye se se be yarefo bi a aduro bia obenya no onom onom aduro na britia mu no e mana yare sa ensunsunsu anso ade beba kire no sa anom aduro no kura akampese na ye yesre se ye de yensu ye ne beka ne ye mpanyimfo abewon kran ene regions abaka Ghana ha nyina ne ba dikan aka ne yensu ye de ano tum se akyekyere foku a ye wa Ashanti region se ye taibachi ye nya bemu ye de ye ne beka ba de ho ne ye nyina ye de abom aka se aban mram no onkan kire parliament fo se Seben saka ngoma na kura mabe nshasi ni unkomo na kampese betimi di ababa ye mra edi amaye enji wasabre ni ya kane se se mambia betu mpon a ne fapem no ejina ngoma sua ene adekyere so papa ne sa anti se mra bi beba ababa hyehye ngoma sua adekyere ene sa anema we nyina na wo se ye mra bia ni nsa wom se so ka bi ye yiye no ode ne chefa ebam bi